You have to pay me. You have to pay me. Me as your teacher. Tuingie 2023 tukikoa safi. Batasha wako huko juu.
Wamebaki na yeye.
Wametambaka kumkaribisha.
Unaweza piga passport.